le katsela mfana wami ngithi kuphuma mani
Yeah.